Unzo wa seisha man.
Unzo mapiwa rimwe.
Unoti kudi woka ni waru UK waru kukona.
Wafana wate seo message alo pinda kukha.
Yeah?
Atumina wa textile ma message alo pinda.
Oh, alo pinda? Atukuna wakutaka garaza kana?
Unoku wakutikiri uzibabu.
Thank you.